the quarterback, he got the team. Da 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 da.
I don't stand.
Hey. Ba da 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 da. Ba da 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 da.
Hey Mike. Hey Mike.
Ba da 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 da. Ba-da-da-da-da-da. Ba da 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 da. Ba da 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 da. Da 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 da. Ba 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 da 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 da. Give me a little something.